Zasha zosho mfethu news lo sesibuyelele shasha awaye sanza kwethu the wait is over umfana wale engotshe esigodini sasempumaze hawo madoda isikunyamkhondo njengedela kuvunya uzengani wadela ngoba inyathela into kanina hawo uzitha azimsindi noma sezimnuka la sikhuluma ngephatha asike la zinganza kwethu uduma kahle umfana ngempela uduma ngepeni lana hawo sedalule zinganza kwethu ukuthi hey zinganza kwethu ziyakhala manje ubese dedela labana iCD cover zinganza kwethu nesihloko sakhona esithi ke zinganza kwethu phakathi komhlane nembeleko ukumbula kazenza ukuthi le nsizwa yakadala lapho ukuthi izodedela i-album esihloko sithi alikho elamahala okusho ukuthi ngempela insizwa yahlala yajula cha 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 khona abantu abaphathi komhlanje nembeleko la kamasikandi ngizomela ukuthi ngibakhiphe njengengoma ngempela abasokola hayi ke zenza ukuthi ziyakhala akahlabele phambili ke enye insizwa ke la zinganza ukuthi insizwa yale MC nga inkosi yamagcokama awu mathu inkosi yamagcokama kanti yini ma hayi ke le nsizwa zinganza ukuthi sidedelene ukuthi yezinganza kwethu November ziyakhala nami ngiyidedela laphana iCD yami elindelwe ngabovu sikanza ukuthi ziyakhala hake nje sesivala ke singanza ukuthi asivale ngezithi nje imvuma vumane evumeni lasemelika ungizo homlando umfoka Mchunu ngempela ha usedala laphe ngempela laphana uAli umfoka Mgube uzokhumbula singanza ukuthi ngempela sonto njena yona ungizwe kanye negcwama elisha laphana umfoka Manqele bebevakashela yena laphana uAli njengoba ezushaya lapha indodana yakhe ngempela engathithi badigana Hayi singanza ukuthi bafika ngebhanoyi ke laphana ungizwe manje ungizwe usiyamtalapha ke manje utalapho ali uthi hey Mgube wongazi nifana ukuthi sofika ngebhanoyi layo ube ususa wonke amevala lapha ensimini yakho buka nje mase kwenzekale kanjani qe zasha zosho na ivideo sibukele singanza ukuthi mase uyahleka uyahleleleka
Amava asenzani esimini sileke sumini. Hayi angabe umali bohleli leni lawo mbe. Akukungena lapha. Ubuka lapha ukhodo la kuphela ngaphakathi ala kaphumelele nje noma ngokusebenza.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. I'm